Mubura Sarazuru bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo abaturage 9 baguye mu rwanda hagati imitwe yitwaje intwaro muri sheferi ya Bwito muri territoire ya Rucuru aho ni mu ntara Kivu ya Majyaruguru jimishwe kandi bakomerana n'inyamakuru ijwi rya Amerika Igoma yavuganye na Geoffrey Mutagoma
kugeza ubu amakuru dufite nuko abo basivile bagiye bagwa mu duce dutandukanye kuko igitero cyakomeje mu gukomeza kw'igitero gifata uduce twinshi tugize iyo groupe Mayatongo muri sheferi ya Bwito niko abasivile 9 baguye muri icyo gitero gusa andi makuru dufite nuko havuga ubwicanyi ariko kugeza na n'ubu tutaragiraho amakuru ahagije ariko hariho biravugwa ko hariho n'abandi bantu bagera kuri 6 nabo bakomerekewe muri ubwo bushyamirane Jeffrey
abo bantu bishyize hamwe mu izina ryo kugira ngo barinde abaturage ni gute bita barinzi b'abaturage kandi bakabahitana
ntabwo kugizana n'ubu biravugwa yuko aribo bahitanye kuko hari mu gitero barwanagamo na M23 muri ako gace twagerageje kuvugana na M23 kuko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze yuko abo bantu bishwe na M23 abandi bakavuga yuko bishwe baguye muri icyo gitero gusa ni igitero baguyemo abitwa Wazalendo nabo ku ruhande rwabo bashinja ko abo bantu bishwe na M23 gusa na M23 nayo ikavuga yuko abazalendo aribo babishe kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni bande bishe aba basivili 9 ndetse banakomerekeje aba bantu 6
ako karere gakomeje kuvugwamo ibintu by'ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro igisirikare cya Kongo kirihe igisirikare cy'amahanga kirihe
ingabo za Yase akagace na gace karimo ingabo za Yase zaturutse muri Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo nizo zikorera muri aka gace murazi yuko abasivile bo muri aka gace bakomeje gushinja ingabo za Yase kuba zitagira icyo zikora bwangu mu kurandura imitwe yitwaje intwaro kuko hari ibikorwa bikorwa n'aba bitwa Wazalendo hariho n'ibikorwa bikorwa n'aba ba M23 kugeza na n'ubu ingabo za Yasezi zikirebera muri ako gace ubona ko ubungubu nta ngabo za Kongo FARDC zikibarizwamo kuko kuva M23 yafata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru ingabo za Kongo zahise zivamo zijya muri teritwari ya Lubero iri mu nkengero na teritwari ya Rucuru so nta ngabo za FARDC zirimo yewe abe na polisi y'igihugu ni uduce turimo Wazalendo turimo ingabo za Yase muri groupe Mayatongo ubundi n'igice kinini kikaba kirimo ingabo z'inyeshyamba za 2023
nyuma y'ubwo bushyamirane buhitanye abaturage 9 abandi bahatuye bameze bate umwuka umeze ute muri ako gace
ni abaturage abenshi mu twavuganye nabo ni abaturage ubona ko bamaze kwiheba nta barahunga haba babaye ubwicanyi bagahunga abandi baka abenshi bakaza mu mujyi wa Goma abandi bakajya mu teritwari ya Masisi abandi bakerekeza za Beni ni ukuvuga ngo igitero cyabaye habamo guhunga kw'abaturage ariko mu kanya navuganye n'umuyobozi wa societe civile yo muri Tongo ambwira yuko nyuma y'icyo gitero abaturage bongeye kugaruka mu duce twabo ariko ubwoba buracyari bwinshi kuko ahantu abantu 9 bishwe mu gitondo kimwe gusa mu masaha agera kuri 2 gusa urumva ubwoba buracyari bwinshi gusa bo banakomeje gutakamba basaba yuko guverinema yagira ikikora vuba na bwangu mu kurangiza iyi ntambara ndetse bakanasaba yuko niba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yaseze itashoboye kurandura M23 vuba na bwangu zavanwa muri utwo duce ubundi leta nayo igafata ingamba zikomeye mu guhashya M23
jimishukani bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika y'Igoma avugana na Geoffrey Mutagoma mu Burundi ibiciro by'ibintu byose bikenerwa byazamuriwe ibiciro nyuma ya peteroli isukari n'isima kuva tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ibiciro by'ibinyobwa byarazamutse inkuru irambuye eloge wirekaneza
kuba mu kwezi kwindi guheze ariko haraba mu Burundi duzwa gy'ibiciro mu buryo bw'agasakisaki ubushobozi bw'umuguzi bwo bwagumye ari bwa Burundi nk'uko abanyagihugu batandukanye baziganije ujya America bavuga ko basa n'abarengewe naho mu mezi kwa kane president yishimiye yongeye imishahara abasirikare na polisi bamwe muri bo bakaba bemereje ujya America ko batanguye guhembwa ayikubye kabiri na karenga mu kwezi kwakurikiye hanyuma kuva mu kwezi kwindwi bamwe mu bakozi ba leta bagatangura guhembwa hisunzwe kunganisha imishahara ya n'isununu iho gato n'ahatarugero turashobora kumenya neza abakozi ba leta batari bake bavuga ko nyabuna mukoresha asa n'ubagabiye akoresheje kuboko kw'iburyo abanyagisha kubanku bagereranya n'iduzwa ry'ibiciro nubwo ibiciro byadubugijwe kubona ibicuruzwa byose biracyari nk'umuzi wibuye ku masoko no mu maduka cyo kimwe no ku mastasiyo ku bijanye n'ibitoro abahinga batari bake bemeza ko ikibazo ahanini gihagaze ku kubura amahera y'agaciro cyane cyane amadolari ya Amerika akoreshwa mu kurangura hanze y'igihugu nk'urugero imbere y'uko haduka n'ijyane za politike mu 2015 Uburundi bwari ufite ububiko cyangwa ikigega ntega bizoza cy'amadolari ushobora kwikora ko mu kiringo cy'amezi atatu ubu iyo bw'inanase babufise ayakoreshwa hagati y'indwi imwe n'indwi zibiri imvo nk'uko bisigurwa n'abahinga n'uko ubutunzi bw'Uburundi buhagaze ku byinjira ariko bugashorera hanze bike Fosse Ndikumana n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi akaba n'umukuru wa Parfum ishyirahamwe rihanira intwari ibereye
Burundi ubu dufite n'uko atari dushorera hantu nta mfashanyo yinjira mu gihugu nta bamuza afunga birinze imitaye muri iki gihugu bikwiye Burundi ntibufite kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushyire ku bikorako umwimbo mu by'uburimyi uca uragabanuka acaba n'ikinyoma cyangwa kiraguha ngo turikwije ubundi mwanya ngo umwimbo w'ibingo w'ibiribwa rwabaye murengera ngo tujya dushorere hanze amafaranga y'agaciro make tudafise arasesa gugwa yatacamira tawuhana basaje mu cyo bita manipulasiyo y'amarundi
nk'akarorero ibiharuro byegeranijwe na Olicome ishyirahamwe rirwanya igiturire n'isesa gugwa ry'amatungo ya leta byerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020 byinjira mu gihugu inshuro cumi na zine zose hejuru y'ibisohoka icyunyura ibintu ni uko ibisata byinjiza amafaranga y'agaciro nk'ikawa n'ubutare nabyo biri mu kibazo kinini icya mbere leta isa n'iyagitereranye igishyira mu minwe y'abikorera utwabo bituma abarimyi batakironka imfashanyo y'ifumbire n'ibindi badebokirwa kurima ico giterwa njabuka amazi maze umwimbu uragabanuka cane icya kabiri cyo amahera y'igicuruzwa haniyo bajanwa kunyegezwa hanze y'igihugu kandi ibice 70% z'amafaranga y'agaciro ava mu butare yo batagera mu kigaga cya leta nk'uko perezida Evariste Ndayishimiye yavyidodombye akatari gake bamwe mu bakozi ba leta bibaza ko ubutegetsi bwadugije ibiciro by'ibicuruzwa byose bya nkenerwa kugira leta bikunda izibiri kinogo cy'amafaranga y'umurengera izokoresha umwaka w'2023 ushira 2024 ibanje kuduza amakori n'amatagisi kugira inabashe guhemba abakozi bayo ishyirahamwe ya bukore hanyu inyungu z'abaguzi ribabazwa no kubona umuguzi w'umurundi yamateze umutwe nk'umumobwa aho kugishwa inama mu ngingo afatirwa Noel Nkunziza umunyamabanga mukuru wa buko
ntihaja mu muco abasohokera abaguzi benshi bateze gutumirwa kugira ngo hazi igiciro cyumvikanywe ibyo biciro no kuri bigumye uko biri birafite ingaruka cyane ku buzima bw'umuguzi twifuza ko bisubiza hasi aho bidashoboka basabe neza ko byubahiriza ko turamaze kubona aho bamaze gutangura kubirenza ko ahandi ho buzima bushoboka twazi neza amikoro y'umuguzi umunsi
Faustin Ndikumana bavuga ko igihugu kiri mu kaga mu bijanye n'ubutunzi agahanura abategetsi kutazanjanjwa ko
ibi bintu by'iduga ry'ibiciro biriko biza kubera igihugu cy'u Burundi kiri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe abantu bategeza kubimenya na leta ikabyemanga kandi kubera ni nk'umwimbu w'ingeso z'ibiturire n'intwari itabereye yagumye muri iki gihugu iminsi itari mike ubu rero ko turabyimbura
muri abo bifata minenerwe harimo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe uyu mu minsi iheze yabwiye abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruka havuka ko abanyaburayi bagetseye bakwiye ubufasha bw'abarundi Ndikumana yasomye neza itunganywa ry'amafaranga leta izokoresha asanga yateguwe ku buryo umunyagihugu batazigara aronka agahengwe kubera hazova hatizwe neza
ibyo muri ino bije hariho amafaranga ashika imiliyaridi 200 arengeye n'amakori dutoza yitwa ko azoja gusubiza amadeni guhemba abakozi amamisiyo atangije kugeza 200 murumva igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane z'ubutunzi zidasanzwe bituma ibyo biciro biduga kandi bigoye no guhagarika hadafashwe ingingo zikomeye
leta y'u Burundi iharaniye amabanki yo mu gihugu hagati ya mahera gera ku miliyari 300,000 nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe Parfumerie rikorera mu gisata c'intwari bereye. Iryo shyirahamwe rimenyesha kandi ko urugero rw'iduga ry'ibiciro mu Burundi rugeze ku bice 260 birenga. Urwo rugero rwaheruka kuba muri ico gihugu mu myaka 90 mu gihe cyari muri embargo. Iruhande y'iduga ry'ibiciro ku bicuruzwa bya nkenerwa n'amazu yo gucururizwamo ku murwa mukuru w'Ubutunzi Bujumbura mu ndwiheze yadugirwa igiciro ku bice birenga 500,000 ku bakorera mu masoko ya kijambere ya leta. Abadandaza bahagaritse gukora ku wa mbere, leta yemera kuzosubiramo iyo ngingo. Eroje Rika neza, Ijwi rya Amerika.
Umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari CIRGL n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko bamwe mu mpunzi batakaza ubwenegihugu kubera guhora bahunga. Pierre Claver niyo nkuru.
Abavyeyi bampunganye kuva mu mwaka w'igihumbi n'172 maze imyaka 9.
Uyu mugabo w'umurundi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika aba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Igice kirenga c'imyaka yiwe 60 akimaze mu buhungiro. Mu buzima bwiwe yahunze inshuro zitatu.
Mu mwaka wa 1993 mpungana n'abana 4. Muri 2015 nca mpungira Nyarugusu, kandi n'abana nabyariye naho bosubira y'ubu ntibitwa Abarundi kuko ntibazi ngo tuzoshikirahe bizogenda gute. Urumva nta kazoza jewe ubwanje mfise n'abana banje bafise.
Ivyo avuga bishimangira icegeranyo c'ishyirahamwe mpuzamakungu ribuze ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishyirahamwe mpuzamakungu ICER ryita impunzi. Izo nzego mpuzamakungu zerekana ko zifise amakenga ko abantu benshi bashobora kuba nk'agati ka waga batagira igihugu kibemera kubera uguhunga kenshi. Ayo mashyirahamwe avuga ko amatohoza y'abahinga bayo yashimikiye ku Banyarwanda bahungiye muri Congo, abakongomani bahungiye mu Rwanda no mu Burundi, hamwe n'abava muri Sudani y'Epfo no muri Congo bari mu Buganda. Ayo matohoza yerekana ko abenshi muri abo batagira ibibaranga vyo mu gihugu cabibarutse, abana bavukiye mu buhungiro nabo ntibandikwe. Ababangamiwe cane n'izo ngaruka mbi n'abamaze imyaka irenga 20 mu buhungiro, hamwe n'abana babakomokako n'abuzukuru bavukiye muri ubwo buhungiro. Uyu mugabo agira kabiri yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ababyeyi biwe bamuhungukanye mu myaka y'igihumbi kimwe 1990 asubira guhunga ubugira kabiri atani imyaka 10 aramara mu Burundi. Arabizi neza kuko ubu nawe yasubiye guhungira ubwa gatatu muri Tanzania, yaravyariyeyo n'abana batari bake.
Imvyaro 8 abo bana biragoye nta bwenegihugu bafise bitwa. Umuntu rero arashobora guhunga kenshi akisanga ata bwenegihugu agifise.
Muri raporo y'abahinga ba HCR na CIRGL bahanura ko ibihugu byahaje indaro bene izo mpunzi zitakimenya amamuko yazo vyo ziha ubwenegihugu. Abo bahinga basigura ko bene abo bantu bataba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ku rugero rwiza. Icyo bikoze